muyu mwaka turi mu 2023 iyo nama yari nama isanzwe ya 2026 gushira hamwe ulikome ramaze imyaka irenga 20 ribayeho hama kandi twiga ibintu bitari bike mugabo hari kibazo kimwe twasanze giteye ikibazo cyane abanywanyi bacu bose kuko nabanywanyi bari baje bava mu ntara zitandukanye z'u Burundi uhereye mu buraruko ugaca mu bumanuko mu hagati mu burengero dusanga rero hari kibazo kimwe gihanze igihugu kandi gisa n'ikimaze iminsi kandi baravye basanga nta nyinshi ziko zirarondwa ngo zitogwe ni kibazo kijanye niduga by'ibiciro ku rugero rudasanzwe ivyo rero bamaze kubibona gucyo kubica hirya no hino baciye bafata ingingo y'uko kosohora itangazo kugira ngo tumenyeshe abarundi n'abatwara ico mishyamo rikome cyane cyane abanywanyi bavyumvira ko ubwa mbere nkuko ndiko ndabivuga nuko n'inzego z'igihugu muri rusangi duhereye ku kigo BRB banki y'igihugu basanze utufate kubiharuro vyo mu mpera z'ukwezi kwa mbere bafatiye basanze yuko ubuye rugero rw'ibiciro rugeze ku bice 28 n'ibice 6 ku ijana icyo rero ni ikintu gihambaye cyane gituma abarundi baba preoccupé kose ivyo rero bakabona yuko biva ku bintu bibiri bihambaye icya mbere nuko umwimbu atawuhari nuhari utunganywa nabi hanyuma kandi niyo umwimbu utahari mu gihugu leta atakibona kimwe ikora kugira ngo umwimbu ibyo bibuze mu gihugu bashobore kubikura mu mahanga icyo ni cya mbere babonye giteye ikibazo na kino gihugu ikigira kabiri babonye giteye ikibazo ni kibazo kijanye no kuvyara birenze urugero kubuje twasanze guhera no kubategetse badutwara hejuru gushaka umunyagihugu mutoyi usanga umuntu umenga atavyaye abana batandatu ngo 8-10 yumva kumengo z'umuntu ivyo rero twakibonye nk'ikibazo giteye isibe bigaca bigira n'ikindi kibazo kijanye n'ivyo ni kibazo kijanye n'uko imico n'imigenzo n'ukwemera ko barundi bumva ko mengo umuntu atavyaye abana umurengera ari kibazo ivyo rero biri mu ngaruka mbi zituma umwimbu naho woba wabonetse usanga bidakunda yuko iminwa yose ishobora kuronka ifungura nk'uko leta ibivuga n'ikimenyamenya ningene ibiciro bihari twaragirwa ibakwe ryo kubonana cyo gutuma ko n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi cyangwa twarakimubwiye kandi twasa tugihuriza ko cyane cyane ikibazo kijyanye no kubyara abana benshi twaramubwiye yuko no muri leta nabona umenya ibyo bintu barabyumva ko mu babyara benshi nabo bari mu bambere ibi bintu rero n'ababesha ndahinduye ingene tubaho ningene twigenza bizotugora cyane ko tuva mwa bino bibazo turimo iruhande yibyo bibazo mpije kuvuga numwimbu witwa ko wabonetse muri leta bonyene nabadandaza baca bagenda kugura bagaca mbere babishora abatari be nko babivuze mwiyo nama muri pam ukubira bironkera amadorari ivyo bintu rero murumva neza yuko ari ngorane nayo iri tangazo rero twasohoye kwavutse ibintu bitari bike mugabo nako kwavutse ibibazo kwavutse yuko inyishu zishoboka zimwe zimwe mu nyishu zavuzwe nuko bwa mbere leta yokora ishoboka byose kugira ngo ishireho ikigega cinega bizoza cibitoro kubera mu bintu bituma ibintu biduga ibintu bijanye n'ibitoro birimo mu kibazo gikomeye cyane iki rero bagisabye bashimitse yuko vyoba kubera bitumvikana igihugu mu Burundi gishobora kumara umwaka kitagira igitoro ubwo murabona neza yuko esase niyo yahuri zirabura mugana amazo tubuyataye ko ntaya hari umuntu gaca yibaza rero inyishu ejo izoboneka ingene ibyo bintu bizobugenda ikigira kabiri basavye nuko leta tufate ku mukuru w'igihugu icegera ciwe hamwe n'umushikiranganji wa mbere kuko bafata ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri leta baje mu Rwanda kuko turabona ko n'ibintu biteye isibe na vyone vyo gusanga abantu bari muri leta ari abadandaza ikigira gatatu kwavuze nuko abari muri leta bokora ibishoboka byose baga shiraho umugambi wo kugabanya imvyaro bahereye kuri bo kuko nabivuze yuko woza guharura akaraba usanga abari muri leta nyene ari bo baza mu bambere batuma ivyo bibazo biba hamwe nabari mu madini nabone bafashe bumve ko ibintu bigumye uko biri nkuko mengo imvugo yogumiba uko yari iri atakintu gishobora guhinduka ikigira kane twavuze mwiyo nama nuko kubera isi bimwe isa niyiguma yaga basavye yuko ikintu kijanye n'ibyo kubaka umuntu ugacha usanga afise parcelle yamare 30, 40, 50 yuko leta yofata itegeko nuko yofata itegeko yuko umuntu yovyara abana babiri canke batatu mu buzima bwiwe ariko yofata itegeko yuko ata muntu yosobora kubaka inzu ajana hasi bose bakubaka bajana hejuru an etage kugira ngo ico naco nigishoboke vyofasha cyane ikindi bavuze ko ibijanye n'inyubako nuko bo leta yofata ingingo yuko atamuntu numwe yosubira kuza kurondera kwibana wenyene bobaho mu buryo bw'amavirage abantu bose bakaja hamwe ikaba umugambi w'igihugu kugira ngo igihugu gishobore kuronka aho abantu barima ikindi bashikirije nuko leta yokora ibishoboka byose ibi bintu bijanye nuko ibidandazwa biva mu mahanga usanga umengo nta kintu kimwe leta iri kurabikora ko ikora uburyo bwose bushoboka ku buryo ikura kwa matagisi hanyuma ishyiraho n'umugambi wotuma ibidandazwa biva hanze biboneka kandi ku rugero rushimishije ikindwi twashikirije nuko mu bisagara twasanze bimwe bita schema directeur atabyigeze bibaho nizitwa zibaho nka mu gisagara ari schema directeur ya kera kubuye usanga ibi bintu bijanye nakanovera kisi bihira muri Tanganyika no muzindi nzuzi kubera atabintu by'imiserege iciye ku misozi na muhira ngai Bujumbura murabona byuko ivugi byinshi byo ufashije gihirukira muri Tanganyika kubera ibyo bibazo ikindi bashikirije ni kibazo kijanye nuko ibintu bijanye nibintu bikenye cyane dufate nk'ibinyobwa bya Brarudi ni bitoro nibindi usanga abantu bariko barabitanga harimo n'abantu bo mu mugambi uri ku butegetsi cyane cyane ababita imbonera kure ugasho usanga ibyo byavuzwe mu ntara zimwe zimwe aho usanga ahuko abo mu ntara aribo babikora ugacho usanga abo imbonera kure n'abandi nibo baza gutanga amategeko ku mastasiyo cyane ahandi cyangwa ibyo bya Brarudi aho uko abaje ntara aribo babikora ivyo rero navyo ni basavye yuko abagura amatari nabandi bajejwe intwaro bo bihagarika abajejwe intara akaba ari bo bikora bo nyene kuko cyo sanga biba makajagari nibiturire ikindi bavuze nuko leta yoshiraho umugambi wo kuvomerera imirima kuko bitumvikana na gato ukunge n'igihugu nk'u Burundi kifise imvura kikagira inzuzi mwese musanzwe munzi bitumvikana na gato ukungene igihugu cy'u Burundi bavuga ibintu byabuze bya Kenya n'igihugu nka Egypt Egiputa cyanke Ethiopia n'ibindi bihugu biri mu bugaragwa batagira icyo kibazo mugazi tukaba dufise imvura ibyo bintu ntibiga bitahura basaba rero yuko bugira ibintu bijanye no kuvomerera hanyuma ibintu bigaheza bikagenda neza ikindi basavye nuko abantu badutwara cyane cyane uhereye ku mukuru w'inamashinga amateka nabandi bantu umengo kuvuga nabi babihaye inzira nziza bakure imvugo zituma ibintu bitagenda neza kuko hari gihe umuntu atwara afata ijambo akibaza ko ariko arabwira batagira ubwenge batiyumvira ngo kuvuga ngo abazungu nibaze ababanyaburaya nibaze abarundi babagaburire iyo ni mvugo y'agahemo ni mvugo y'agashinyaguro ni mvugo y'ugukindaga barundi kuko nitwumva yuko iyo mvugo hari umuntu numwe yayishimye ashobora kuba atavyatse mugaho turabivuze n'abarundi bose bavyumve bumve ku mvugo nk'iyo abarundi bose batayemera atari byiza na gatoya rero kumva abantu bose bashonje bafise ibibazo ibiciro bihari hanyuma ugaza wumva abatware bamwe bamwe bariko bavuga imvugo zituma abantu badashobora kumva na gatoya ibintu nk'ivyo ndababwije ukuri n'ukuri abarundi benshi birababaza cyane kandi twarafashe n'umwanya wo kubibwira umushikiranganji wa mbere turamubwira yuko hari imvugo zikwiye guhinduka muri leta kubera bitumvikana na gato ingene abantu bari muri leta bibaza ko mebo ntibanyabwenge gusumba abandi n'Imana yabateye iteka bavyumve bavyumve ko ari Imana yabateye iteka badafise uburenganzira na buto bwo gushinyagurira abarundi bababwira amajambo adakwiye kandi icyatunegereje twarumvise ku mengo umushikiranganji wa yaravyumvise icanyuma nuko abari mu ishira hamwe Olikome bashikirije yuko aba ntubagate akazi na muntu ikibanza cyaba tari muri prize ibyo mbere twararose n'umwanya w'ukubishikiriza umushikiranganji wa mbere abari mu ishira hamwe Olikome bahuriye mu nama igira 26 bara shikirije amakenga yabo yuko kubona abantu bashika 30 bafunzwe murazi ko hariho abantu bariko barigisha ibijyanye no kwikingira sida igitega bace babita ngo naba homosexuel bamwe ngo ba bana basangira ibitsina hanyuma kandi murazi yuko hariho batanu baba harajya kazina muntu nabone ba funzwa abo nabone twebwe tukavuga yuko bakwiye gufungurwa eka n'umumenyesha makuru yarahungutse ava mu Rwanda nawe ni afunzwe tugasaba yuko leta yoraba ibibazo bihambaye bihanze igihugu ikavyitaho hanyuma icyo gufunga abaragaza muntu abamenyesha makuru sinibaza ko ari umuti kira noneho mwese murabizi neza yuko agasho ni cyo twita mu gifaransa exception mugabo si rarege ni kuvuga ko ari ikintu kiba igihe ibindi bintu byose byananiye rero mu ncamake ni ibi bintu twagombye kubashikiriza kuko twabonye ko bihanze igihugu hanyuma kandi mu guheraheza nuko twagomba kubasaba abadutwara n'ukuri babone yuko ibi bintu bitoguma gutya bijanye n'iriduga ry'ibiciro kuko nuko twabivuze tukabibwira n'abatwara twaravuze yuko abahinga berekana yuko atagikozwe vuba bishoboka yuko ibiciro dufatiye nk'ikiro c'ibiharage gishobora kuduga kugera ku 600 birenga mu kwezi kwa gatandatu none igihe atacokorwa nimumva ko ibintu bishobora kuba bibi gusumba murakoze cyane mwakoze kwitaba muheza gifu